Ngitshalile imizi yamanani aphansi.
Ngitshala upende kanye neglue.
We grow sustainable businesses.
Ngitshalela ukuthuthukisa imiphakathi yasemakhaya.
I grow alternatives to plastic and fossil fuels.
I'm a South African forester. We are part of a greener, more sustainable future.